To the truth and everlasting life. Uko na omboleza nini? Yesu mwokozi alikufa msalabani. Ayuko tena makaburini. Put your glasses high up to Jehovah.